sera ton avec la même toi. Ben ça non pour pas minana. Fisera ton avec la même toi. Je m'en prie pour si vous m'y laissez couiller les
as kale, sa soba, yeah. ngani bathu lukise kimi elihlali khubukile kimi bathu delusebenzile sikithi sonke siphakamile bangithinta bathi ngifasise kimi ngeke ngizibayizise ngamacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice ngithi yini fika ngibathu lukise kimi elihlali khubukile kimi bathu delusebenzile sosikithi sonke siphakamile bangithinta bathi ngifasise kimi ngeke ngizibayizise ngamacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice sifule bathini bathini ukuqaphela namanga maningi ebazofune ezakhe impilo ebahalele yakhe impilo ayibo zile bathini bathini udingisimilo kuzumize ebahambile abazamile mele uyibukelishiye ayibo zile bathini bathini ukuqaphela namanga maningi ebazofune ezakhe impilo ebahalele yakhe impilo ayibo zile bathini bathini udingisimilo kuzumize ebahambile abazamile I know. Sebenzile sosikithi sonke siphakamile bangithipa bathi ngifasise yini ngeke ngisibayizise ngamacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kimi belihlala ikhuphukile yini bathi udela usebenzile sosikithi sonke siphakamile bangithipa bathi ngifasise yini ngeke ngisibayizise ngamacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice zile bathini bathi ukuqaphela namanga maningi ebazofune ezakhe impilo ebahalele yakhe impilo ayibo uzwile bathini bathini udingisimilo kuzundize ebahambile abazamile ngale ngoyibukela ikushiye ayibo uzwile bathini bathini enamanga maningi ezakhe impilo eyakhe impilo uzwile bathini bathini ebuzundize ebahambile I'm not afraid to die.
I'm not afraid of the dark. Yo, Uthandaza ukukhiso ngike impilo ngoba lana sempini lana sempini wemdali zelo ngike imali ninge 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 Ngizothandaza ukukhiso ngike impilo ngoba lana sempini lana sempini Very money, there's nothing done, bring a nigga, 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 mamita, 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 mamita. Maso saba Etu saile male Ninge, 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 ninge
It's all I
Before I went to
I'm not afraid to Kona sifuna imali koma khipha ngekuyithola Mina ngiyi-autoshop angeke ngiyisola Hayi khuluma imali money talks them on walk Kona sifuna imali koma khipha ngekuyithola Mina ngiyi-autoshop angeke ngiyisola Angithi ngiye ngiyisola Khona manje uthanda mina when uyayisola Khona manje ngihamba nayo sonke nedola And ngiphethe kumaphorisa angeke ngiyisola I'm a good soul. When I'm a good soul, 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 when I'm a good
soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when
I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when I'm a good soul, when
We'll be right back. shinjayo, it's a my love. Shimna shinjayo, shinna shinjayo, I'll land my love. Shimna shinjayo, shinna shinjayo, it's my love. Shinna shinjayo, shinna shinjayo, and get to play, jayo, jayo, and get to play, jayo, ay, jayo.
Bafuna ngulisake, ay, bathi ziyawe exception. Abafoneli manager, bathi ngathi twale ngane thola mathela. Eish, ngibathengisele isikele. Eish, endangeke bangayizisi. Umdala uzongikethe, mangivele kasilamba ngihene. Ay, bafuna ngulisake, ay, bathi ziyawe exception. Abafoneli manager, bathi ngathi twale ngane thola mathela. Ay, ngibathengisele isikele. And I get your bank, I see. Umbrellas on Catan, I'm a little
noise in Jai. I'm a little mind, only no Kumar. Self-let too far. And let him see noise in Jai. I'm a little mind, only no Kumar. Self-let too far. And let this in Jama, dear. Let this Palapala sing here. The Max is a Panalo and Niga. I feel a market and I'm so sick. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. Lentai break, nyan ni vim, lentai cream, mina nan, tu shes fan, da ban wiki, mina ngvigi, batenit, lentai break, nyan ni vim, lentai cream, mina nan, tu shes fan, ngoban wiki, mina ngvigi.
petulance isipholele yonke into imotsha asinavalo simandelwe isimsam siyimile petulance isipholele yonke into imotsha asinavalo simandelwe. Sindikatele, ipiano, sindikatele, ifuna lona. Sindikatele, ipiano, sindikatele, ifuna lona. Sindikatele, ipiano, sindikatele, ifuna lona. Sindikatele, ipiano, to life is olele yonke into imotsha asinavalo simandelwe skim samsi jimile to life is olele yonke into imotsha asinavalo simandelwe.
sakumbuli vantenja misolo umango nile pela tanifola asakumbuli vantenja misolo umango nile pela tanifola.
Oh,
solo. Umango nile pela tanikola. Asa kumbuli wense chani solo. Umango nile pela tanikola.
Don't, La bona ba ya banda ba ya don. Yeah, don, don. Ali chasaba kana si pati ebe kota. Sili na banga na tina silo na mima. Isi vi hai hai jamba sana bako. Obuli superi le matala jamo. Ukap sama tekse senda kaso. Ba ya ga baba kwa. Bani uye lana, bakala uye lo. Sisi na